kepha lokhu engikusho kini ngikusho kubo bonke ngithi lindani. Emva kwezinsuku ezimbili kwaba khona iPhasika nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Abapristi abakhulu nababhali bafuna isu lokumbamba ngobuqili bambulale. Ngakho bathi makungabi ngomkhosi, kungaze kube khona isiyaluyalu esizweni. Kwathi eseBethania endlini kaSimoni owayenochoko ehlezi ekudleni, kwafika owesifazane ephethe umfuma we-alabaster wamafutha enadi lodwa elibiza kakhulu. Wachoboza umfuma wathela amafutha ekhanda lakhe. Kepha kwakukhona abanye abakhuluma bodwa ngokuthukuthela bethi, kwenzelweni lokho kuchithwa kwamafutha na? Kukuba lawa mafutha nga ethengisiwe ngawodeneriwu abangaphezu kwamakhulu amathathu. Kwaphiwa abampofu bamthukuthelela kakhulu. Kepha uJesu wathi, myekeni, nimhluphelani na? Usebenzile umsebenzi omuhle kimi, ngokuba abampofu ninabo njalo nanini uma nithanda. Ningabenzela okuhle, kepha mina aninami njalo. Wenzile abengakwenza, wandulele ukuwugcobela umzimba wami ukumbelwa. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho liya kushunyayelwa khona ivangeli ezweni lonke, kuya kukhulunywa nangalokho akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye. UJuda Iskariote, omunye wabayishumi nambili, wayeseya kubapristi abakhulu ukuba amkhaphele kubo. Sebezwile, bathokoza, bathembisa ukumnika imali. Wayesefuna ithuba lokumkhaphela. Ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo okwakuhlatshwa ngalo iPhasika, abafundi bakhe bathi kuye, uthanda ukuba siye silungiselephi ukuba udle iPhasika na? Wayesethuma ababili kubafundi bakhe wathi kubo, hambani niye emzini, khona niza kuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni. Lapho engena khona anothi kumninindlu, uthi umfundisi, iphi indlu yami lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Yena uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo, lilungisiwe, silungiseleni khona. Bahamba abafundi bafika emzini, bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, basebelungisa iPhasika. Kusihlwa wafika nabayishumi nambili. Sebehlezi ekudleni uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini odla nami uza kungikhaphela. Baqala ukudabuka bathi kuye ngamunye, kungaba yimi na? Wathi kubo, ngomunye wabayishumi nambili okha kanye nami esitsheni, indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo. Kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga. Kwathi besadla, uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wabanika, wathi, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, baphuza kuso bonke. Wathi kubo, lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi. Ngiqinisile ngithi kini, angisayi kuphuza okwesithelo somvini kuze kufike lolo suku engiya kusiphuza ngalo sisisha embusweni kaNkulunkulu. Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. uJesu wathi kubo nonke niza kukhubeka ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi izimvu zihlakazeke kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetru wathi kuye, noma beya kukhubeka bonke hayi mina. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngalobu busuku lingakakhali kabili iqhude uza kungiphika kathathu. Kepha waqinisa ngamandla wathi, noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika. Basho njalo bonke.